toosan waxaan helay toban karo
Ilenta na way the base.